Sasa tutafanya supi. Supi nitakuwa na hapo.
Besty,
Besty.
I'm going to go to the house.
I haven't said that you don't have friends.
Alafu?
But that, really?
Hey, kumu hug. Sini venye mmeumiss.
Really?
Sindio, sini mmeumiss. Mekasa na sijamuona. Hey, babe.
Come